Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambenami, Zungangishilana.
No, no, no.